Kifanye kazi gani mwenzenu mimi dula We jamani mimi dula ama niwe ostazi Niwe mchungaji niwe ostazi